murabona yuko urukino rwa rugby actors niyo rugitangura rero twatanguriye hasi cyane turindiza abakuze kuzobigisha urukino rwa rugby actors kubera bazi deja ingene urukino rukina ngo rukino rero egoroshe abenshi bagomba kudushira mu nkino zidatomoye zibutsa abantu gutera imbere urwacu ruratera imbere rero murabona kugira umuntu atera imbere mu rukino hariho ibintu byinshi ategereza kwiga gukurikira uriwe mugire murabe abadadi bariko barakina muraza kuraba kandi muraza kubona yuko gufata ingingo ari cyo kintu gikomeye mu rukino rwacu kubera iki kubera utebye na gatoyi ushobora gusanga wababaye canke wagize ikintu kidashoboka gituma utsindwa rero abana bacu hariho ukuntu tubigisha turabigisha gufata ingingo dukoresheje imyimenyerezo imwe imwe bagira kugira bumve ingene urukino rukinwa kandi haze hagere gutangura gukina inkino nkurunguru bamaze kumva kandi bamaze kumenyera ibishobora gushika mu rukino imwirabire biraryoshe kuraba murabe ingene abana batoyi bari Burundi ushobora gusanga umwana ariko akina nk'umuntu ku mpera y'aka karelesi muraza kubona ingene muri Australia bakina hanyuma mwiyumvire uti umwana azoshika ngaho gute bisaba ibintu byinshi ibyo bintu byinshi kwanza nuko umwana yemera kuja ku kibuga akaja kugira entraînement ahabonye hose ikibuga cuba kiri disponible ibibuga rero bizokwama ari ingorane mu bintu by'igino rero turasabye abatwara inkino kuza bararonderera federasiyo imwe imwe yose ibibanza byayo ituze tuza turasikana n'abantu bamwe bamwe mu bibuga rero murabona nko muri Jamaica rero naho ni murabona ko naho ni hari rero murabona nko muri Jamaica rero naho ni murabona ko naho ni hari ingorane bakinira ku kibuga cy'umupira w'amaguru icyo kibuga cy'umupira w'amaguru birerekana ko imyimenyerezo ntibayitanguye kera cyane ntibaduhende kugira twe tumaze kumenyera ingene urukino rukino turabona yuko bagira amakosa y'abantu bagitangura kandi baba ariko barimenyereza bashaka kwidevura kukwidevura rero wayuko n'abantu banini nya kandi bakuze aricyo gituma novuga yuko n'abakurira abo bana bashobora kuza baraza bakabyiga n'isho tukagira ikintu gikomeye cyane rwose kandi gishobora gufasha abantu kuza barahura baganira batari kubaganira ibindi bintu byo babuza iterambere. Iryo terambere ntishobora kubura mu rukino rwa rugby ya 13 yumva afise ababatwara bumva ingene ibintu bigenda. Kuko ibintu bigenda kumenya yuko umukinnyi arafise imyaka ategerezwa kuzorondererwa ibintu akinisha. Ibyo bintu biza buhoro buhoro yerekanye ishaka ashira mu rukino. Iyo bihenze rero bakaza barasiba bakaza barafata iminsi yo kwimenyereza bakayigira ku iminsi yo kuja kwiga. Hariho ibintu byinshi mu uyu mwanya byerekana yuko amarigara ariho hagwa ingorane nyinshi mu gihugu no mu bindi bihugu ndetse no ngaho iwacu. Rero ni muri abo bajamayika ngene bari kubarakina abantu yuko badafite ibintu byinshi bya hatari twavuga ko badusumbije mugabo murazi yuko no muri coupe du monde iyo mwaka uza barimwo kandi abacu barafise icyo basumbya uye murabona ngene banganangana ngene urukino rugenda rurikwega mugabo hakavamo babiri batatu bashobora kunyaruka gusumba abantu. Rero bagenzi sinorandira kuko umwanya ni mutoyi kandi mukeneye kuryoherwa murabisha ijisho ko turazi yuko indimi zizoguma ari ingorane mu nkino mu Burundi kandi zizo zama zidusubiza inyuma mu nkino no mu bindi byose dukora kubera kutumva indimi. Rero ijisho n'ubwenge nibwo duca dukoresha kugira abana bamenye imyemerezo myinshi uturorero twinshi hanyuma tukamenya ingene tuzoza turabereka byinshi gusumba kuko turiko turatera imbere. Gufata ingingo ikintu kitoroshe cyane rwose n'abasumba bo kandi bakora mu bikomeye gusumba biramagoye. Yumvire rero umwana amaze kumenyera gufata ingingo azi yuko ari mu gace k'itora mucoko guhe kabamwo kubabara kabamwo ukintu utafunguye neza ukintu utafise ibikwiye mu mubiri ibyo byose ni ibintu abakurira rugby a 13 bari kubararonderera abana banyu hanyuma muze murabarungika ku bibuga kugira tubigishe neza. Iyo rugby a 13 rero nk'uyu mwanya dukinira ahantu habiri gusa ntihagire ubahenda kugira kuri ecole fondamentale yo mu Kirindo muri komurabona ngaho imbere no kuri Ecole Lumière de Kinindo hanyuma tukarondera aho tujya gukina mu match yacu uko umwanya ugenze hanyuma turabashimira ko namwemeye no kuraba ako karerezi kacu nama Imana ibigombye tuzosubira tuze turabereka twinshi gusumbaho naho abana banyu babagejeje urabona ko mubura rihajya edari hajya erika rihajya ko akiwukizina urabona ko ni benshi gushika nawe zitibuka amazina yawe. Murakoze. John Cooper.